Sanibonani ma South Africans sibingelele nje bafethu kunina kwonke. Yazi namhlanje ngihlalela nje ukuthi ngizama ukuchaza ukuthi isizathu esikhulu kangaka sokuthi ubaba unxamalala angafunwa isiphi. Mothi abheka umsholozi abantu laba abakama ngezandla abamfuni Xobo. Mothi abheka umsholozi laba abasemkhakheni wezamabhizinisi abawuhlanga olungafani nolwami abamkhonzile ngaleyo ndlela. Mothi abheka kunabantu bakithi abamnyama asebenziwe babona ubaba umsholozi njengesela, njengomuntu ofisa kuhlezi kunodlame, njengomuntu ozamela umndeni wakhe through ipolitiki. Mothi uyabheka kunamazwe angaphandle angenza noma yini ukuthi ubaba umsholozi angabuyela emandleni. Now ekufanele ngabe sizibuza zona kona ngempela ngempela ukuthi indaba, ngoba baningi abanye ama politicians amnyama futhi kodwa akekho ozondwa noma ongafunwa ngalendlela bengamfuni ngayo ubaba umsholozi. So izathu ke ziningi kodwa at the core yokuthi indaba bengamfuni kangaka ingoba baya understand ukuthi udangerous kangakanani kwi-system yabo abayisebenzisayo eyenza ukuthi even though sekwaphela iminyaka ewu-30 saphuma kubandlululo, still umuntu omnyama usaphila under ama conditions acisha afane ncamashi umehluko omncane from an economical terms. Umehluko it's either mncane noma ukho kwindlela umuntu omnyama bephila ngayo pre-94 namanje 30 years later. Now umsholozi uyithreat kwi-system yabo ngobani? Number one, njengoba nje behlezi bephusha le narrative yokuthi umsholozi akafundile, they understand ukuthi umsholozi is probably one of the smartest politicians you can ever deal with emhlabeni wonke. Yabona. From i-training yakhe ayithole emazweni ahlukene la e-Africa to ubudlelwane anabo nabase-Russia nje indlela ye-training abe nayo even in intelligence and so forth imenza ukuthi aphozese ihlobo le-information nohlobo le tactical warfare ebathusayo. Number one, he's a master strategist ubaba umsholozi. So enye yezinto eyenza ukuthi le bamsabe okudlula most other politicians ngaphezulu kwakho konke kodwa umsholozi has made it clear to them and bayakwazi lokhu ukuthi ufisa ukuthi umthetho sisekelo ushintshe. Isizathu sokuthi umsholozi ame kangaka kuleli lokushintsha umthetho sisekelo sisodwa, bafethu, umthetho sisekelo wase South Africa umthetho sisekelo obhaleke kahle, umthetho sisekelo futhi onezinto eziningi ezinhle. Kepha kulo mthetho sisekelo wase South Africa futhi kunama clauses amaningi enza ukuthi if ungathiwa uzama ukulwela ilungelo lomuntu omnyama ukuthi akabe at the same playing fields nabo bonke abanye abantu abaphila la eSouth Africa bezinye inhlanga, it becomes very difficult ngoba there are certain clauses akuvimbayo lokho within the constitution. So thina sayijabulela iconstitution, sijabulela lezi zinto ezinhle, sakhohlwa ukubheka ukuthi iziphi izinto ezimbi ezifika nayo le constitution. So njengamanje ama political parties even wona lawa mnyama awakwazi ukuthi ashintshe isimo somuntu omnyama the way singakhona simply because akekho kubona ozimisele ngokuthi awushintshe lo mthetho sisekele uvune abantu abamnyama. Because lokho will mean the change in the system. So mekukhulunywa ngesystem kusuke kukhulunywa ngalento esiyishoyo ukuthi noma ngingathiwani kunezinto ezubandlululo la eSouth Africa engadinga belungu ukuthi babe khona ukuze iqhubeke zenze ubandlulula kwazo. Ngamanye amazwi ubandlululo selu systematic yabo or systemic for the lack of a better word ngoba awunayo indlela yokuthi ungayishintsha lezo zinto unless ungashintsha umthetho sisekelo and then ukwazi ukuyishintsha lezo zinto. And the casing point is quite simple. Ziningi lezi zinto kodwa nje I can tell you one thing a basic wonke umuntu angicabanga ukuthi useke waba exposed or wazi umuntu oseke waba exposed kuyona. If wena as umuntu omnyama uyofuna ibank i-loan ebank rather in any of these formal banks wena uzothola ukuthi interest rates for that loan ozoyithola is much much higher than omunye umuntu omunye olunye uhlanga ongasi umuntu omnyama. They will get a very favorable interest rate on the same loan even ngathiwa your social dynamics more qhathanisa nalo particular individuals are pretty much similar. So there is just a system ukuthi akusadinga belungu ukuthi babe khona thina as abantu abamnyama kufana nokuthi sibagadelila belungu isystem yabo yongjontsha isigadwe yithina. So isizathu esenza ukuthi bangamfuni ngalendlela baze ba push propaganda on TV but turn his own people against him is because they know ukuthi he is a threat to their system. And if kungenzeka umsholozi aphathe aphinda wathole lamandla awafunayo ukuthi simnike 2/3 then it would mean ukuthi the entire system yabelungu has crumbled. And with that ama implications alokho will not be felt la South Africa kuphela. EUS will most likely go bankrupt in a very short space of time if ungathi South Africa nama minerals ethu our side corner and all our raw materials our side corner. EUK will be hugely impacted as well. So izathu lezo bafethu ezenza ukuthi laba bangaphandle nalabo abakhona lana bangamfuni kale ndlela umsholozi. Yonke le enye into osukuzoyizwa ngemedia it's got nothing to do with why bengamshifuna umsholozi. Maningi ama political parties but ababasabi ngalendlela abasaba ngayo umsholozi. And there are some very radical individual within the South African political space but abasajwa ngalendlela abokufika besaba ngakhona umsholozi. And mengikhuluma ngabokufika angisho abokufika abaqhamuke Africa sengisho laba abaqhamuka emazweni akontshonalanga ikakhulukazi. So bafethu ake siyibhekisise izinto before size sitshene ukuthi siyayizwa into eshiwo ku television. Ake siqale siyibhekisise siyihlaziye thina siyihlalele singaze silandele into esitshenwayo kanti leyo nto leyo iyabheda.